1, 2, 5, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 1 e 2 e 3 e 4. 5 e 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8,